inama abanyepolitike barayumviriye iarusha iraheza ija mwibwirizwa shingiro hama rero ubu ikaba iri ku kivi iriko irakora uyu munsi rero yasanzwe ikoranya abantu bavuye mu mice itandukanye baba abanyepolitike abanyamadini hamwe n'abadaharanira ibyicaro bya politike harimo mbere n'ugwaruka n'abakenyezi hamwe n'abandi kwari kugira ngo twicare hamwe twiyumvire ingene aha mu Burundi iwacu twotsimbataza umuco w'ubutorera amatati bidaciye mu ngimba bidaciye mu ntambara no kuvuga kujya mwabibonye byari byanditse no kuvuga education à la paix et prévention des violences amatati mu bantu yamaho mugabo no kwiga kuyatorera inyishu bidaciye atamara sasesetse atanga uvuza igiyemo abantu badaciye mu migere twebwe rero uyu munsi turavye ibyo twagiye turacamwo haraheze imyaka hafi 60 ku 61 62 65 72 88 93 eka nejo bundi mu 2015 turabona yuko ari abarundi bama bashaka gutorera inyishu amatati yabo biciye mu nguvu twe rero uyu munsi turiko twifuza yuko ivyo bintu bitosubira na gatonya arico gituma rero muri inama y'uyu munsi twaje kuraba ingene bene izo nyigisho du gutsimbataza umuco wo gutorera amatati y'abarundi biciye mu mahoro biciye mu kuganira biciye mu kubahana biciye mu kutagwana ingene uwo muco w'amahoro twoheza tukawutsimbataza umuco wo kugwana umuco wo gutukana umuco wo kutsindikaza kata kazina muntu tukaza tukaraba ingene uwo gabanuka tukawusezerera burundu kugira ngo ibintu byagiye biradushikira muri kaisi nibizi bisubire tutegurizwa kwigishanya tugashira imbere tukarondira ingene twoshira imbere ibiduhuza hanyuma ntidushira imbere ibidutandukanya cyane cyane tukamenya yuko kujya bavuga ati ahari amahoro n'umuhoro uramwa nimba dushaka yuko tworonka iterambere iterambere rirama kuri twese nukwama misi yose tu dutorera umuti amatati yacu biciye mu mahoro.